O tira ki te UFC, e huro ana ngā apataki o te UFC I te pānui tanga mai o te whawhai. Te rāpea ka tū ki Wainganui a Mark Hunt, rāua ko Derrick Lewis no Amerika, ki roto o Tāmaki Makaurau nei. Ahakoa e eke ana a Hunt ki te kākarauritanga o ōna rā whawhai. Te rāpea mā tēnei whawhai nei, hei te maramo o pipiri, ka puta he oranga hou ki āia. Nei rā a Tāmati Rimene-Sproat.
Well, waru tau a Kieran The Stonecutter Joblin e whawhai ana. Engari ko te whawhai nui rawa atu, kei mua tonu I te aroaro.
To get that contract would be like phenomenal, be like winning the lotto.
E aru kirimana a Joblin ki te whawhai UFC, katu hei te pipiri.
Just getting the chance to prove that I can do it with the world's best would be awesome.
In my book, he's done enough. He's had enough fights, and it's just being able to get that opportunity.
He whakapono e tā tēnei uri o te kuhu, te eke ki te taumata rā. Ko whakaihu waka ki ngā whakatātai putanoa I Aotearoa, mea hi treiria, I aia e mahi tonu ana.
Kieran the Stonecutter Joblin.
Probably in the gym more than working. My boss doesn't know that, but it's pretty much like having two jobs and family life as well, so. But I suppose you got to do it to make it, sort of thing.
He maha tonu ngā wero kei mua I a Joblin. Ko tētahi, he whai wāhi ki tōna whānau. E kaha tautoko ana I āia.
It's pretty tough, eh? Like, a 10-year-old son, my partner, she works full-time as well. I work full-time. We all sort of work together to make it work. They put a lot of time into me as well, so I'm a bit selfish, but hopefully it all pays off soon.
Katu te whawhai nui o UFC ki Tāmaki hei te 11 o ngā rā o pipiri. Me te manako ia, ka whakakanohi a Joblin I a ngai Māori ki reira. Tāmati Rimene-Sproat, te karere.